twakuzanye mu kibazo kiza hite von apartment muri VBC Grab Queen Improvement dasanzwe
kugira ushike ku kintu banza kwanza yumvira sa amafaranga z'imbere
yego
eh kugira ngo kandi twese kugira ngo igihugu kitere imbere tubategeza kubigiramo uruhara eh na cyane cyane ugwaruka kuko urabona isiri kwirahinduka ino rwenda kwereke
yego
icyumba cha serugo
bantu b'Imana babantu bavuga ngo baragwaye imigongo wajya ajyama ngo kuva ntatiraronga ha ubu itiro gutega mu
frere rero piscine piscine ni kintu aba ingenzi za amazi dusaba imisi yose rero twinjiye muri salon
wow
urabona iyi salon iyi salon kuri watakubwiye kuri ko uri mu Burundi hano wamenya ko uri mu Burundi no kuri
je ne vois mega, déjà, ne me suis pas
juste un
gars. Ah, tu la télévision.
Écran plat.
Et quoi qui va l'appartement? Il y a un qui hello boys and girls, nisira kumesele kwa kuri ya handi hinda wala kwari juste gale kadrum for more shake black match on the black bial camera mwitu musaza kwa kuri ya handi wala kwari mkubito, numumomoro, numutaturo kwa kuri ya handi nda kugira wanu imana dufisi Burundi bwiza dufisi ibanza bwiza wewe nyenu nabibonye toke mwala kwari mu Burundi kwa kuzanye mkiwaza chiza hite von apartment muri VBC Grab Queen Improvement dasanzwe ndabwira ko ni apartment nziza ziri ku rwego rwiza ushobora gushikamo wowe n'umuryango wawe cyangwa ufise akazi kiwawe ukaza kuruhikira mu kwa kuri ahandi ndabwira ati mbega ino apartment iri hehe mbega bayubatse mu mbere yahe mbega yakira abantu bameze gute ndabwira ko byamaze gukomera bantu b'Imana ndakubwiye ni irya mbere zo wabonye urupango uri buya ikamuri bura kamberwa neza ndabwira ko byamaze gukomera cyane amaze gushika turi kuri Von Apartment ngomba nakwereke babwita directeur de cabinet umuyobozi mwishikira muri VBC Grab Queen Improvement dasanzwe mwite cham cham tanga jamal kwa kuri hadi
karibu
ndakuramutse papa
welcome welcome
ewa la sante sante vite vite umeze neza
ni sawa
urakoze kutwakira
karibu karibu muhira karibu hari muhira kabisa
eh nite kandi dasanzwe kutwakira muri kino kibanza
karibu cyane aha turi muri Van Apartment
ego
murabibona mwenyene ko ari kibanza kiryoshye cyane kuraba kiryoshye cyane kwakiramo abantu ni kibanza twita ko ari ahantu hama apartment cyo gituma twahise Van Apartment rero karibu dushiki ndane ndabereka ibintu byose urabona dufise ama apartment atanu ya mbere ngiyi ya kabiri nyuma ya gatatu ya kane ngiye ni ya gatanu
tukirigaho nyene naho numva mu kirundi bavuga ngo wikaburimbo rigera imbere y'inzu ubu wenda kuzanya ahantu ikaburimbo rishika imbere y'inzu ubu wibaye kwa kuri ahandi ego uyu muntu yumvise Van Apartment atahurike
uyu muntu yumvise Van Apartment atahure yuko ari amazu
ego
novuga amazu meza cyane
ego
ni kintu twakuye hanze
ego
twagize inspiration hanze kubera tuba tukunda kuvoyage
ego
rero twabonye yuko umenga ariyo kintu kibuze ngaha iwacu mugabo turi kumwe twese birashoboka
ego
nico gituma rero twiyumvire neza yuko twozana ahantu ingenzi zoshikira abantu bashaka kuruhuka abantu bafite imiryango n'ahantu heza cyane
ni mwibaze ngo turi muri Europe ni mwibaze ngo turahandi hantu ni ngaha nyine mu gihugu cyacu cy'u Burundi neza na neza ndi kubona Jamal umuyobozi mwishikira muri VBC Grab Queen Improvement dasanzwe namuse abadukurikira bose bari abadukurikira bari Toronto abari mu Faransa ajya ahora kuri
Paris abari Bruxelles
ego
abari States
ego abari London
karibu cyane karibu cyane Van Apartment kandi azi yuko bama badushoreye kabisa
ego
kandi abashimire urabona aye turi muri mu rupango
ego
urabona piscine kugira twababwiye yuko dufise abakozi batandukanye nk'unye urabona yuko ariko akora isuku
ego
mu
bwogero
mu bwogero umwe wese nica jeje ngaha
ego
hama ya mazu atanu nababwiye
ego
naya anye umwe wese arigenga ngaha umwe wese arigenga arafite parking yiwe uyu afite parking yiwe ngaha hasi n'undi ko nyene juste gaye hano yumvire ngo uri Toronto cyangwa hehe hano ibujumbo
nti muri kara
indo west van apartment ahantu turi muri Canada
aha rero umwe wese afise ahantu yiwe
hano habika imodoka
ego
donc umva bari igenga n'ahantu mwese ari igenga udakeneye kumenyana n'ujya muntu wari anye ibyo nangorane mugabo urumva ahantu mubana muteza kumenyana
ako tukirigaho nyene nta kuntu ndeka tubare yosaba ubuyobozi bwo mukinindo yuko yokwirondera nyumba kubi wa hantu gusa
arumujera dufise abajera babiri niyo ibintu nshaka kubereka aho basanzwe barangurira imirimo yabo ya misi yose
ndabona n'amatara hejuru
umva
igaharu ntivyoroshe La carité s'achète, mon cher ami. Queen, une fois vida sazwe.
Akeza karigura.
Akeza karigura. Nous avons été avec la coquille à la van apartment.
Juste, gars, écoute, j'en avais mes héros. Ego. Gandabere Kehanu. Sans avoir ma réservation.
Ego.
Nahanu. Mon manager sans accorder.
Ego.
Nahani. Ou bien mon manager en gagne.
D'abord, la mazakou est à moi.
Patrick Janvier.
Patrick Janvier. Y'a la moutefou, y'a la fofas. A tani, tu la mouton grisa. Donc, la tijan de Mourundi. Ça la miratin, vous venez vous évoquer la patte.
Mobiling. Mobiling. Avec un coup qui porte, que vous savez aussi, non. Tu en grisa, il fera un sani. Tende. Rouvalero, I knew a corrigua. Donc, a corrigua mon manager.
Ego.
Hello manager, niwe acyejwe ibintu byose by'amazu.
Yego.
Ndaza kubereka na telefone umukireyo akeneye ikintu cyaje agize ingorane mu cyumba cyaje hehe a telefone na manager.
Yego.
Ayi ibintu byose ni authentique.
Kwindi mpwemo.
Umva.
Nuko rero agoma dutembereze rero. Nababwiye twari tugishika uburyo agoma dutembereze cyo bita van apartment. Mwite jam jam. Sure mu gatatu cyo wumva. Ndamutse da big boss ndeka tubara Abraham. Tugomba twa duhereye ariko je ndakunda ka akantu ka kanyobwa. Eh kintu ni giki papa.
Kaje kantu rero naje ndagakunda vre.
Eh
kaje kantu rero ni akantu twiyumvire yuko ingenzi ziri ngaha abashitsi bari ngaha.
Yego.
Boronka ahantu bofatira akantu ka Heineken akantu nyene.
Kanyobwa.
Eh kanyobwa. Arinare agafi karibu kari ndabereke.
Eh. Natetse nababwira abantu b'Imana mu Burundi twamanya umugenzi wo gusangira. Muri van apartment gusangira mwabigize
atuka tugeze muri bar ya van apartment
eho
nuko nakubwiye juste gaye
ego
yaje umugeze w'ikirundi
ego
kera sokuri yakubwira ngo imbere yuko ndaguhingabire banza ushikize urukanyo
ego
hama rero umva
ndakugabire
ndakugabire hama rero umva ahatwari yumvire yuko ingenzi zishikira nga
ego
abona babafise umwanya donc bashaka ahantu baganira n'abashitsi baje kubaraba
iki
abana bakinira muri piscine urabona turafite na jardin
ego
urumva rero n'ahantu twiyumvire yuko abantu boteramira na burya abantu abarundi bakunda football utarufise umugambi wo kuzana ecran plan nga kugira ngo bazure bateramira nibaje usorera ahantu hanze atari bwa kuri van apartment nyene
utireme mwe vyo mu kirundi bavuga bati tuvuye ku kivi tugasagira ukanyo naha ariko mwabigize
nuko nyene mbere twari kumwe cyo si uvuye twara cyumvira cyo nyene
aha rero bisigura ko iyo umuntu ari ngaha muri kino kibanza afise uburenganzira bwo kuza ngaha kuri comptoir agakereje bashaka
atakira icyo akeneye cyose baca bagimuha mugabo ni n'ahantu twategurira ingenzi zacu donc abashitsi bo ngaha apana abavuye hanze uvuye hanze aje donc kuraba umushitsi donc umu ingenzi cyane umuntu yashike ngaha ugiye ni saa mugabo sakabareka k'umuntu uwo ari we wese
bisigura ko na security yo ngaha nimwe muyibazwa
umva ni original
yo papa we bari bintu bikomeye nuko rero numva hari n'akayaga kameze neza cyane
bakubwira ngo numuruturutu
numuruturutu
yego
iyi van apartment
iyi ni van apartment n'ahandi uzoyisanga ni mu Burundi ngasi Canada ni mu Burundi
nashitse ngaha mu kameramani nari mu kameramani ambwiye ngo vya serie ngo ngaha ngo bagufunza amaso ushitse ngaha ngo bakakubaza nkuba bakubitse nk'umunsi umwe tugeze mu gihugu cyane uvuga ko ari mu Burundi
gaga ni mu Burundi n'ukuri ni mu Burundi urumva kugira tugenda cyane hanze
yego
turarunga ama inspiration menshi menshi gose nk'i Dubai
yego
ari ahantu henshi hasuku urumva cyo twaje twiyumvira rero kuki tutobitwara hari iwacu
yego
rega twese turashoboye turi kumwe twese turashoboye dukurikije imvugo ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu
yego
ni ugukura amaboko mu mpuzu tugakora aha twarakoze n'igihugu
yego umujama wa jene Je suis venu à la maison. Mujeni nategeza gutora mu mafaranga afise umugambi mugiye afise umugambi
umugambi afise umugambi imigambi imigambi ni myinshi umugambi foko ugira umugambi uboneka nkubu unye urabona nkaya mapartema aya mapartema novuga yuko ari umugambi ukomeye cyane kandi bo peut-être abantu ntibazi nyene nyene ahantu cyane bagira mfata kanya rero
yego
nshimire cyane
yego
umuyobozi mukuru wa VBC Group Kaberi Abraham de Katubane
ego
kuri vision afise ku gihugu
ego
na cyane cyane agendera kuri vision y'umukuru w'igihugu wacu
ego
urumva rero kubona yarafashe yafashe intumbero yo kuvuga ngo yubake amazu nkaya yarumvise cyumviro cha nyeri cyubahiro cyo kuvuga yuko 2040 ari Burundi emerge 2060 ari Burundi develope eh urabona ko iki kintu ni kintu gikomeye cyane okay juste gaye urabona rero reka rero mfata kanya rero ndabereke ahantu ngire hapanze eh tukiringa hanyene
yego
urabona twari yumvira twagize ama études du sol turagira twafite aba ingenieur bakomakomeye batubwira ari umuntu avuye muri ibara
yego
arashobora kuba atagize ufite twari twategeye yuko hoza ahantu haba pieto
yego
urabona kugira ngo umuntu yinjira imodoka
yego
acagira donc frais
ego
amenye yuko
ari priorité
ari priorité ku bapieto
ego
iki inyo yazingere bacita mu cyongereza ni zebra crossing
subira mu cyokiyo ni zebra crossing
zebra crossing
zebra crossing
ni zebra
zebra zebra crossing muze autize kuri cyubahiro international school bica bigora aha rurumva umu pieto ni yagenda buke
ukunye
umuntu aritonda kamurindi
ni priorité au pieto abagiye swati mu cyumba ciwe swati kuga swati muri piscine akaraba bana
hasigaye ko muzana umuroraje muri Val en fait
ibintu bipanze neza cyane birikora ibintu birikora
aha rero turi kubaza cyiza rero
urabona ko twateguye amashugwe umva twateguye amashugwe no vuga yuko umva ni kintu kiza pour l'environnement eh si byo
bidukikije
eh bidukikije eh voilà hama rero piscine piscine ni kintu aba ingenzi zama zidusaba imisi yose twarumvise akamba vuga eh piscine ni zobura abana baba bakina ahantu bakinira mu piscine twafise ibintu by'amajuwe twabateguriye nga eh urabona nkubu we kwata ingezi zarasubiye inyuma kuri uburuhuko bwaheze nico gituma ubona ko atamuvuma nyinshi hari
ubu abana bari ku kazi
ni ngora ni nga ibara abana baba buzuye baba bari kwakina umva dahantu nyene ukumva yuko uri muri vacances
hari umuntu yambwiye ngo hajya ngo havuye ngo umukino wa golf na tennis umukino wa boss mu Burundi sivuza ku isi yose mu Burundi ngo ri
amazi
kuko gukoresha umubiri wose
umubiri wose kuko namagara urumva bisaba yuko ugira piscine kuko ukoresha umubiri wose
wow genzora abantu meza nikize bimuri wanje na jama umubiri wose uzurakora
urabona ko nga aye zebra crossing zibandanye
ego
uvuye muri piscine
ego
hageze ko usubira mu nzu umva ni zebra crossing
ariyo ubwiye mu rupangu rwiwawe
rwiwawe Aanye ni parking umwe wese twamuteguriye parking zibiri urabona yuko ni parking twovuga ya Serugo
yego
eh na rugo
umwe wese ahashira igende twayiye
yego hama rero urumva
kandi nayibora mwiyumvire ku modoka ngo uzaba imoto ni mwabiyumvire
karibu rero ndabereke mu nzu ndavuga yuko ari inzu yamateka babona dushiye muri salamanje
yego
rero umva ko zakakayaga
yego
ahanye ni ibintu bya climatisation
yego
babona eh ahantu hose hari climatise
ndabona yakije nabibona
eh ni ukuvuga ibintu byose zankenego turavyumviriye kuko umva byose ni inspiration ivuye hanze eh haja akanyoni kataguru sembwa
nikamenye ubwe
eh haja rero twariyumviriye tuzana ama umwe wese tuza Paris za Dubai za Londres anose tugendera za Brussels
yego
turakombina aha rero twinjiye muri salon.
Wow.
On a Isalo. Isalo, kuri watakubwiye kuri ko uri mu Burundi hano umenya ko uri mu Burundi no kuri.
Eh je luvonye no mega niza ndebe zimasumugongo.
Eza juste gaye. Juste gaye. Fabugisha kuri nawe.
Umenya intebe kuri amasa.
Ubatwa ecran plat igezweho.
Yego.
Eh urabona ko atari ntoya kameme. Abana yo haje famille.
Yego.
Abana turashobora guca tubereka ama
dessin animé
ama imisha atandukanye.
Yego.
Ari abakuze nabo ari abakunda football. Chara champion ngaza Champions League rimwe na rimwe natwe tura badutumira abantu bashike nga tukabona yuko twakoze ikintu cy'amateka.
Wow.
Ego
kiri nacho muvyo ndiko ndabona ikimo mushusho giza cy'igihugu
na cyane cyane iki kimwe bita image touristique.
Wow.
Image touristique vraiment.
Ikintu gikomeye cyane.
Ikintu gikomeye cyane kose. Hama rero ahanye
ntituraheza
Betuzoweza ni turaheza. Babona atwinjiye muri cuisine.
Yego.
Ikintu cy'ambere womenya. Twakoresheje ikintu cyitwa bois du Congo. Iyo ni bois du Congo.
Urubaho go muri Congo.
Bois du Congo. Ni matière. Yaje ubwirubwira ikintu cyiza. Uritanga.
Abafaransa bavuga ngo la carité sachet.
Sachet. Akeza karigu.
Yego.
Aha rero hanini ni ahantu tubika ibirahuri, keneye amazi
biki.
Urabona ko ari lavabo nziza cyane, ni ibintu twakwiye hanze gusa.
Yego.
Urabona aba micro-onde agezweho.
Wow.
Ushaka gushusha ibyo ushusha byose.
Yego.
Uri kurakinjika, urabona ko ari cuisinière nziza agaze mentale électrique.
Yego. Para bya bintu ngo urumva ngo umukozi yatanga gutesha gutega sambiri ngo yaje sache.
Oye, oye. Iba itakafanya mbio.
Ahubwo bati ngose nabonye ubuntu.
Ah, ubu bati
urega nabonye
ibintu. Ah, no haba tuba tubikamwo ibintu by'ibikoresho nyine bya cuisine.
Aha, shatse ndigira guze akakubwira ati ngomba nayikate wewe.
Kereza fushete ibiko mbugita byose byose
ego
ibintu nkenego nyene vya cuisine frigo urayibona umva nta kintu kibuze ngaha
ego
uri ngaha
ego
ntaze kuvuga ngo urabuze ngo wifi aha twe turaguhara wifi iri mu gwe rukomeye cyane ihaga kungana na bema ni 5G tugeze kuri 5G ni wifi
hari abakunze kuvuga ngo urumva ngo nje ngo biriko biracikagura bicikagura kagura atike muri vale
twe hari akabijya ngira ni 20% umva rero juste gaye nakwereka salon nakwereka cuisine ndakwereka salle à manger ubu rero ni igihe cy'uko ndakwereka ivyumba no kuvuga ngira ndakwereka icyumba cyo hasi kuko ni inzu igizwe na niveau imwe umva nk'uko mubibona kamera yamara araza kubereka iki ni cyumba nuvuga cy'umushisi umva nibikene yuko aja hejuru abafise toilette yiwe agabihereza ngaha nyine
nacyo se nako mabanga y'urugo hariya
tabaye iki ni cyumba cy'abana cyane cyane iki ni cyumba cy'abana babizo yegera hariya reka ndabereke rero mu cyumba nyine haba hapanze urabona ko dufise icyumba umva akayaga kwanza
naho nyine hariho klimatize mu
cyumba ni bya bindi tubona hanze umva twe tugiye Dubai biratunanira kuvyuka twe kuko urumva akayaga gatuma usinzira usinzira neza ukarota neza urabona nk'amashuka cyangwa igitanda n'ibintu bipanze neza umusegetera sinzofanga ubonye iwawe
uyu
kabisa waratuzimba urabona ko na bwa tuguma turaba ko twogira bwa du Congo ni bwa du Congo aka n'akabati ushyiramo impuzu armoire umuza amakoti biki byose ibintu akana kubona ko umuntu atereka ko ivarizi akeneye kurayikira ivarizi agaca
kira
amarido urabona ko ari kintu ciza cyane na telefone na cyane cyane telefone iyo telefone igufasha iyo ukeneye ikintu bakuzanira mu cyumba haba kuri reception cyangwa haba ko uvugana n'umuntu ari hejuru muri inzu nyene mugacha mu communique
biri kubiza ku yindi point mudasanzwe uri kora bitubwira neza cyane uti sinda ndelefora nkuru uvuga ngo yego nyaruka
ufete ni bisaba yuko ni
bisaba yuko
oya ni bisaba yuko uvyuka ngo uje kumubwira ukore umva technology
turacariga ndabona undi mwango ngaha Jamal
cyamjamu ni ya toilet nakubwira iki cyumba
yego
umva ni bisaba yuko uyu muntu ava nga aca hejuru
yego
oya twamukoreye toilette yiwe aheza hanyene ibintu byose bikorego ngaha douche toilette umva banga hanye arindira umuntu muri salon
jenge ne hanamota wo nafuguri uri kubiza ku yindi point dusanzwe turacyari muri van apartment bantu b'Imana je narababwiye ni imbi inzu nziza ari umuti iki kibaza ni farmasi urabona
juste gaire aja sindaheza wewe wari wibaje yuko ari ngaha se reka ndakwereke no hejuru
bamutama no guciriyemo barubaka inzu zigira ngaha bakibagira ko nawe jori rwabo namwe hejuru ni rwaye
hejuru ni rwacu
turacabananye tuduga
yego
ni nutu escalier mborumenga ku bantu bagwaye za gute n'ibindi turoshe kutugirako abantu bari ya mafiande
none ndakwereke
yego
icyumba cha cyaserugo nk'uwo yariho famiye kenshi haza amafamiye kuko ni inzu igizwe n'ibyumba bitatu iki rero nicyo cyumba principale urabona ko gitandukanye na kijya tuvuyemo iyi ni chambre principale
bantu b'Imana abantu bavuga ngo baragwaye imigongo wari byaryama ngo kuva ntatiraronga aho wubukira ugutega mu frere
urabona nawe nyine hariho climatisation urabona urabona ko n'akabati ari different
yego
kajya akabati ari different akajya tuvuye kajya icyumba cy'abashyitsi
yego
ni principale rero
wow
urabona na matere biki
ikiyo wibona ingene usa kaza bangurumba guhanagura aka kantu ngo oya abataki ufise mu nzu mu frere bigubiza ku yindi point dosa je mura niyumvira wo dashikira muri van apartment ushikira hehe tumushimire cyane the big boss de Katubane Abraham
PDG
Queen Impoem
wa VBC Group
ego yana moya mera madish
aba bantu batazi titre iyo ni president directeur general wa VBC Group
wow
na bandu muyobozi mwishikira wa VBC Group
mu gifaransa ni directeur de cabinet mu cyongereza navyo ni mubi
karibu karibu karibu
muri kubisa Queen Impoem that sounds way nuko ndakubwira ko ndi kumwe na umuyobozi wishikira muri VBC Group cyangwa Van Business Company Group kwa kuna handi bamwita Patrick Jamal Nyawakira benshi turamuzi nka Jam Jam aho n'abantu twagiye kuri Stade Presse tugiye kubura kwa kuri handi mbere yuko ava mu gihugu kwa kuri handi ndakura musa directeur de cabine wa VBC Group
ndakura mu kigeze neza juste gaye
miza kumeze neza kandi
na mahoro ndashimwe witeka
wanembere jahantu hamwe je mvuga ati eske ndacari ya handi cyangwa inindi quartier ndiko nadugamo
ani mu Burundi ani mu Burundi kabisa van apartment
Queen Impoem idasanzwe iyo umuntu yumvise van business company group arumva ibintu byinshi cyane yumvika umuntu
VBC akaba ari van business company group uko heje kubivuga
yego
van apartment ni kimwe mu bisata bigize VBC
yego
VBC igizwe n'ibisata bine
yego
tubise van apartment aturi tukaba dufise na van beach resort bazi ko muyizi ni beach nziza murabizi
barabonye igiganiro twakoranyira Saido DJ Saido bazogira
beach tumaze gukora ibitero bitari bike
yego
cha kidumu cha kamilione
yego
bajya bose ba DJ Marno n'abandi
yego
urumva tukaba dufise na van car services
yego
center ni garage ikomeye cyane iri mu Kigobe
yego
dukora imiduga tugira diagnostic imiduga
yego
dukora ibintu bitandukanye bijyanye na garage tukaba dufise n'ikindi rewe gisata gikomeye cyane
yego
mu iterambere y'igihugu van transport
wow
hajya rero utibuse umwene gihugu nakina kimwe cyo tuma utera imbere ni van transport yaje kubwa abene gihugu bumve ko nabo bashikiriwe kuvyereke kwiyunguruza
urasuko muranishira muri rya bisi nkumva umenga niyo uwombwira ko ndi mu modoka y'iwanje novembera nta vya bidakubwira ngo dukwize batanu oya mwoze n'ikiwanza
ki ibya ni bisi na mabisi mashasha na mabisi sawa zaya mabisi uvuga ngo kazi ni 0 km
ego
zijya zaje ngari 0 km ni bisi nziza mwarabonye yuko nigiye twagira ouverture officielle nigiye inzego z'igihugu zaje zirinjiramwo
ego
bumvise yuko n'amabisi ari climatise dabo
ego
ni bisi zidasa n'izindi bisi ngo mwe nguri Dubai cyangwa handi hose
ego biko biza kwini po bidasanzwe naranabonye nakidumu igihe muza kumwakira ku aeroport yinjiye mu ijya nyine na big boss ndeka tubaga bra
yaratwanyiye ko yumvise ko dufise amabisi mashasha yavuze je na mvuga mwiza shaka atari van transport je shaka ngendere mwijya bis ya bis van transport
nuko re turi muri van apartment kuri ki van apartment imboro yanyu ni yahe kuri ki kwizara ngaha mujye
urakoze cyane juste gaye ndakubwira ikintu kimwe ikintu twishimikiye ko ni shusho y'igihugu cyo bita image touristique haya twararabye kenshi abantu ingenzi cyangwa zikurikira iyo image twe rero twavuze none kubera iki ko twamahanze tukabona cye nama za Dubai za mu Faransa hehe za bisere cyangwa andi hose hatandukanye mugabo turabona yuko ari ikintu twozana mu Burundi
yego
ajya ikintu cyose foko ubwira kwanze ciyumvira
yego
kugira ushike ku kintu banza kwanza yumvira samafaranga z'imbere
yego
kugira ngo kandi twese kugira ngo igihugu gitere imbere tubategeza kubigiramo uruhara na cyane cyane ugwaruka kuko urabona isi iri kwirahinduka mu tekinoloji iri kwiraza ibiki rero iyo tekinoloji ni gwaruka rero rubisemo uruhara rwinshi kuko n'abantu bumva n'ingoga n'abantu bakora ibintu mu buryo bunyaruka bumva rero twiyumviriye kuko tutozana iya ide yuko twozana amapartement meza nga twe turadushikira ahantu heza vrema mugabo tukavuga kwera iki none iki kintu tutogikora imuhira
ingenzi nazo zibona
neza bazane kandi nayo mafaranga kuko turayakeneye yajya bita ngo amadevize turayakeneye kuko jewe nacho ko nazanye iki kiyumvira sigwanje ni cya umuyobozi mukuru wacu
tumushimira cyane
Abraham Ndeka Twale wacu rumva yamashaka yuko igihugu cyacu kigira image touristique
ego
wawe kuri van beach nuko nyine
pisi biri ku mazi
umva gahe urabona kwera image touristique urabona abantu baba hanze y'igihugu za Canada za hehe Londres iki unye dusiga turonka reservation 6 mois en avance kubera iki kwera twabereye uko dushoboye ahantu iki kintu twubakiye abarundi n'ingenzi zivuye hanze
ikintu kizima wajya kuraba muri van business company group ni ishyirahamwe rihuriyemo urwaruka gusa n'ubusanzwe warongoye Abraham Ndeka Twale tumuramutse cyane haracyari umujene afite imyaka 38 namwe muracyari mu myaka 30-20 ningahe banabonye bakirimwo ndakeneye kumenya nicyo kintu cyaye mwe bugwaruka mujye hamwe kugira ngo mushobore kwiteza imbere izi nguvu muzikura
izi nguvu ni hamwe nakubwiye yuko urwaruka ufise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane nk'uko ubonye dushimiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kungene akunda guharuka cyane
umutima wacu
ibyo byaduteye intege ko dushoboye turi kumwe twese hajya birashoboka birashoboka cyane hama rero urumva nyene VBC nyene donc umuyobozi mukuru ni umuvisionnaire cyane afite imyaka mike mugabo afite ibintu umenya n'umuntu afite 50 aya kezi tumita tete elektroniki mili tete
ego wala ndamara bibonye jona sko natangwe umunsi nimwe nzana kuri van sanga ariko araserva ndavuga ati big boss
numuntu yicisha
naje muri bc wawe uri kuri araserva wewe
numuntu yicisha bugufi cyane arubaha araso ni umuntu mukuru mutoye numuntu azi icyo ashaka gushikako sumuntu agara sumuntu sindi nga kugenda muvuge abantu benshi baramutse
nuko ugaruka muragiye hamwe murongowe na nyene imbono PDG wa Van Business Company Group bamavuga kugaruka turashoboye
gose
turiko turabibona ngaha
turashoboye gose
biba byoroshye kugaruka mujya hamwe hamugakora ibintu byiza nk'ibi
Bon, niba byoroshe mugabo bisaba kwanza volonté ishaka ya shaka ndabisi shaka haja rero nubwitonzi birakugora je namana tembere
yego
urabona ari ahantu ushika ukabona ibintu bita ama gratier na ya magorofa ya gerefe kije kintu kugira ugishike ko bisaba icyumviro mwanza kwanza kuba wiyumviriye avuga iki kintu no gishika ku gute mugabo wanze kwanza icyumviri hama ibintu by'uburyo umuntu caje mu curondera uburyo wicije mu kurondera ama finance a gauche a droite mugabo uje ku kivi
tukingaho nyene je nakumva neza uvuga ati umuntu wese yabagaye rutagira amara cyangwa yavise gahere banza ugira icyumviro
cyane gose
bikubiza kwindi
kwa budasa icyumviro ni kintu gikomeye cyane mu giterambere y'igihugu
mwadutembereje mwatubwiye ibyiza byaha ako je ubu turicaye turatekanye ku muntu ariko aradukurikirana yifuza kuza mu cyi cyangwa muri kino gihe cyangwa afise abagenzi agomba aze kurangura imirimo ngaho mu gihe aba expert nabaki nike kintu van apartment tandukaniye n'ibindi bibanza byose umuntu ashobora kwicara karuhukiramo mu gihugu nye nteresa
juste gaire
yego
ikintu uvuga ko turusha abandi
yego
turi mu kibanza gitekanye cyane kandi mwabyiboneye akayaga kadasanzwe kadasana handi hantu
yego
ushise mu nzu ariho connection nziza cyane wifi beba byita gute ni ho debi
ngo internet aho debi
internet aho debi
yego
urakora ukeneye gukorera nga hanyu ku mitama email yakazi
kubyo ni wigubara mu nzu atuvuye nga
umva kwizina iri ngaho televizi iri ngaho full bouquet climatisation ni original
yego
amatara nacika ukeneye icyo utuma ari modoka ukeneye uko tugutora kuri aeroport ari modoka ibijeje juste gare
ukeneye kuzunguruka igisagara imidoga zirahari
icyo ufungura byose
pisine
none ufise ibyo byose ufise na van transport ukeneye ibintu byo none ubushake hasi mu ijoro gare juste
je mbona baga ni ijoro rito ewal bije ku yindi mfobe bidasanzwe umunsi nzogira mariage nzomusaba big boss ngire rindo miyere ngaha indwi yose ni ngaha kandi uwo nzomubwira nti nzoba ni muri Europe ntaza baririze jewe
icyo cyumvira atake chef de cabine ndakishigikiye
biriko biza ku yindi mfobe bidasanzwe nuko nimba atari banga Ivan apartment turabizi yuko turi mu gihe mu nyindi cyubahira avuga ati umuntu wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka icyo ubika Ivan apartment iha akazi abakozi bangana gute
sibake kuko hakenewe abakora isuku hakenewe abagira akeye hakenewe securite turabisa abantu bajejwe reservation hari aba managers babiri umva n'abantu batari bake kandi urumva gitsina ngore hajya turagishira imbere cyane gose
gitsina gore
yego donc n'abantu dutegereza gushigikira mwabibonye no kuri van transport van transport wana shaka n'umuyobozi mukuru donc umuyobozi atwara van transport n'umudamu
yego
abashoferi n'abadamu abakomvuwayeri benshi n'abadamu kuko turabise ukungene tubashira inyuma kandi nabo babishoboye urumva rero kandi rero ikintu kimwe nibagiye n'ahantu hazimbuze hambere kandi ari ahantu hadasanzwe ngaha kuri van apartment
waw
turi ku giciro kiri hasi cyane paraporo y'abandi
yego
turaje rero ningene amazu yo hanze y'igihugu azimbye
yego
twe baraduca umutwe mwaho twe baraduca umutwe tugiye gukompara n'amazu yo hanze
yego
nk'uye dufashe nk'uye iyi nzu tukayimurira nk'i Nairobi cyangwa i Dubai reka sindayavuga ayo mahera
tubashimire cyane ku kwitanga no kwerekana imaje nziza y'igihugu jamu tuba dusura abasozera nuko mbega uwifuza gufata kino kibanza kino kibanza kiramajahe bigenda gute
murakoze cyane juste gare ikibanza kiri mu Kinindo bahita Kinindo West
yego
winjirana OIM Avenue du Large
yego
ukamera nk'umanuka
yego
ugaca ushikira ku masanganzira ya mbere
yego
ayo masanganzira ugaca ufata ukubamfu
yego
urageje gufata donc iryo barabara ryo kubamfu
yego
ni imetero nk'amajana abiri
yego
uca ubona icyapa cyanditse ko van apartment
nta uyobe rwanze ariko rurabaha
Nahantu hakajembe gite.
Yego. Nuko. Jam jam.
Hama. Mukine ama reservation, abantu bakine ama reservation.
Yego.
Téléphonique, chanque email.
Yego.
Bashwa kuzozibona
muri description.
Description.
Yego. Nuko. Jam jam. Mufise umwanya muto. Ariko mwemeye murabivye muri mu nacace muwa mufise n'ingendo na byinshi buko murakora ariko muremera murabana natwe tubashimire cyane
murakoze cyane juste gaire ku makakanya
ego turashimire na big boss ndeka tubane PDG ku mbono namwe bwe mukorana muwa mufite igihugu ni ibintu bidasanzwe kubona ugaruka ariko ibintu nk'ibi
murakoze cyane
ego nuko reka ndabashimire ndabashimire wese mwese mwavyo muri mwo murabana natwe gutambara mu mugaza mbese buranagwaza ariko mubona twe kwa rukundo kuri micro juste gale ket rufu more second black watch ni black pero camera musaza ndabura tumukabandi imiza vyo mu bwo ko vyo surabaza bye bye cha hasa vista urashira umushuro
umushuro.